mo jareng ya di chalete ka pa di programa tente di tswela pele mo teng ga Xhariep ba giba jaaka Sfonteng sekolo se le sa Bethuli Primary School ke sentse se agwa ke rona rena le programa ya Xhariep Dam e leng gore mo re agang sekolo le hostel rena le Transberg School mo leng gore re le teng re aga special school together le hostel gonne le bo aramelo combined school as well as jaaka Sfonteng School. Part ya program a rona ke EPWP. Batjha ba rona ba dire, batho ba rona ba dire. Mme le programa e, e ne ntse tswela pele mo ngwageng o fetileng. Mme re mo selemong se sa ditšhelete re tlo go tswela pele ka yone mme re tla bona gore ana re tsaya batjha ba ba kae gape ba ba tla nne ba participate mo programming e. Ya bobedi ke taba ya gore mmuso o na le meago ya kgale e leng gore o ka itlhela gore ga e dirisiwe ke di e se e le di white elephant ha e sa berekisiwe mme re tse mo jareng ya ditšhelete mo meagong e re nang le yone re tlo go sheba mo teng ga Xhariep kapa mo teng ga kopanong gore ke meago efe e re tla e bonang gore re baakanye ka sekgwa ba re refurbish to refurbish these buildings gore re dire bonnete gore di kgona go tsena mo tirisong mmuso o itse go di dirisa. Ya boraro ke gore tse dintsa di meago ya rona o ka itlhela go meago ya rona ke matlo meago ya rona ke di ha re di land parcels ke mo batho ba ka kgonang go dirisa jaaka difamo re tlo go dirisana mmogo le lefapha la ga ntate Saki Mokwena mo e leng gore re tlo go shebisana gore ha ntse ntate Thabo Meko a ntse a re di small business. Small business e shabane le taba tsena tsa moruo ka ke re lefatshe ke moruo and you can't say you want to build society o sa ba fe lefatshe re tlo go shebisana le ebile go ya ka re dumelana le premier gore ke lefatshe le fele re nang le lone re le public works le re ka nnang le tumelano le department ya ntate Saki Mokwena together le ntate Thabo Meko mo go leng gore re